Soko yo kuri Kotebu ni muri zone Ngagara haracibonekeza urudandazwa rw'ubumwanya butabora ku bibanza bitandukanye nkaho badandariza amasabuni amavuta yo kwisiga canke yo gufungura ubwo bumwanya buradandazwa ku ruhande badandariza mwifungurwa nk'imboga ibiharage n'ibindi naho nyene buragurishwa Foster Nduwimana umwe mu badandaza ubwo bumwanya akavuga ko akibufise ngo kubera izi zisubirira zitaraboneka
bandanya ndandaza izo sachet za karite zitandukanye izo za vere za noire utwera bandanya ndazidandaza kuko n'ubu no hagarika gute mu gihe ataraboneka iziza zizisubirira ziriho iziri mu mastoke kandi tugerageje kuraba turabona ko stoke kiri nyinshi isashe zera nizo bakoresha mu mabutike nizo bakoresha mu gutekera imiceri biharage
hagati muri iyo soko co kimwe no hanze yaryo ubwo bumwanya barabutekera mu amazi y'ukudandaza Beatrice Nduwimana umukenyezi nawe nyina dandaza muri iyo soko akavuga ko nubwo ikiringo co gukoresha ubumwanya butabora kizorangira mu kwezi kwa kabiri no mwaka bakibufise mu bubiko ari bwinshi
amashe tudandaza turacafise ayanyene bo ajya bavuze tutangure mashasha turatangura uko ayo twadufisa yasagutya yarakiri meshi cyane kazishite mbaga tuyagabanye ariko ndacabona ko nubwo batanze muri cyo kirimo cyo mu mbaga bacyari byinshi cyane nubwo ngerageza kuzisohora ntizihera ko bakira bacabwa manza n'izindi kwenda zisohore ariko batanze sinatanga kuzikoresha mbaka meze kwanza izo za mbere
Ni isoko bita kwa Sioni iri nko ku kilometero kimwe cy'isoko ya Kotebu naho nyene haracibonekeza urudandazwa rw'ubumwanya butabora ariko mu bibanza bimwe bimwe nkaho badandariza impuzu hari bamwe mu badandaza bagurisha umwanya bubora nubwo batatanze amajwi bagashikiriza ko biteguriye kudandaza ubumwanya bubora hamwe bwoboneka ku bwinshi